Ah, Sawubonani. Bona kabi yandelela wena. Khona ukudelela.
Ngiyakhamba vele
manje. Ngikhaphe guys.
Hayi sisi.
Mhm. Ayaphendi le. Sokubamba.
Hawu yitmanje.
Usekhumile phela vele.
Hawu ngambona phela mina endabeni.
Ezindabeni?
Ha wavele, nami ngithuke nje ngawo.
Uthini kimbe?
Ngiyakutshela.
Uma usevele ezindabeni kanti kwenzakalani yini engayazi mina?
Shuthi kukhulu ungakwazi.
Mhlambe uma ungazama ukukhuluma naye angazi.
Hawu, ma wakho engafuni kanje.
Nama ngakufanga.
Phela beyakhuluma ngami evela ezindabeni.
Avele ezindabeni.
Ngiyakutshela.
Hayi ma unezika man, yo. Yazi lo kaphumile nje likhanda lakhe ngathi angazi ngathi kwenzakalani ngaye. Hayi ngeke phela.
Ngani mina ngikhulume naye.
Ngizokhuluma naye ende hey bese nginani ngizokuthatha naye.
Hayi wena. Hawu manje buba ungangitshe isikhathi lesikhathi vele sonke.
No, bengana nasi siqiniseke nami. So izola ngiye ka doctor. Doctor says simple.
Yane.
Yisubane ngani? Awuthola?
Kodwa vele bengangilindelanga manje mina. Ngoba sokwenzekileke. Sobe sathini?
Indaba. Ayikho.
Ngiyifuna mara bengayilindele manje ngoba phela sokwenzekile sokwenzekile. Unosana siathe.
Okay. I need to do a little something. Ne. Ngiyami. Ngicabanga.
Ngingathi ngibeke khona yabo.
Ngabe ngizosihambela nesingafakela nje.
Awufuni imali, awufuni ukuthi ngimumikise kona manje.
Hambi, why mina ungimikise ha?
Oh, okay. Akunankinga.
Eish, kona ya kamba. Kren, eish. Ampana ng koregi, ampana angaz kamba. Ama ya angaz do tago zagala, nakin utman ya zikasi. Ang fukshay chigasi, da yung bamba tsupiya, na inga kbiza nito, tagis shayra. Kain kote na, sinjani isikhila mfana si
isikhila zakhipha nanda speaking bambo yike
ayo ah boy azi that man is ayimpilo mfethu leyiphile mfethu angithwana ayiphile athi yami ngizokutshela ayikho into emnandi nje yokuphila impilo mfethu noma ntombazane ish mfethu kumele nethu usibhekelele wena ntwana yami usibhekelele ngoba indaba amantombazane ish kinga le ya mara so far yake intombazane ifuna kaya mfethu ukumele uyinike ngisaba
ya khulisa ithando
ngisasisa ithando ladinga mfethu teke yazi wasikhona ikasi kiss kubone la sadile la
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Okay, bye, okay, yeah.
Okay, so I'm going to go to
the yeah, sure.
That's because it's more important than you, Mama.
Oh, Chanjal? Yes. To Lawson and Beko. Yes, one number now who has a kid.
You tell me the way I met at the time you went to prison, Mom.
That's a two. Okay, it's fine.
Today. It's fine.
Right.
Can I please read my phone, please?
Chulin, it's been an hour.
I don't know what to do, Mama. I don't know what to do, you can force me to talk to you.
Okay, so listen, if you let me go to Queen, you tell her in that, but you know, I'm not thinking that you tell her anything. I can't really tell you that. So long, you're not.
You're not a member of this house. What's that?
But like, you're not.
Very.
Okay.
Ilunge, oh. Black number. Oh. That's how I learned the time you went to prison. I don't even know the reason.
Truly? Oh, as you change the line, the way they have one and they have put. So, damn it, Tuli. Tuli, it's such a now, eh? It's a now. Tuli, I just want fast, I want fast now. But I don't want to call my father to say to
Sally, I'm going to call me. Sally, I'm going to get there. Bye, I'm going.
Yeah. You're going to get a little.
kanjani kodwa anguya ngalezi ndaweni sayabona
kodwa phela naye angimsabi nawe uyazi musa
awumsabi ngiyavuma but kumele nawe lake ucabange izinto zenzile kulindiwe sezizingakhi manje ubulala indoda yakhe makasho ngapha udate umntanakhe how come
hayi yena ngimsabi shem
uma ukuthi ufuna ukuba namelalo mangabe ufuna ukulwa nami anginankinga naye mina
wenzeni ukuzalwe nawe angeke avele amanelwe nawe nje so much
angazi nami yazi uyahla uyangisukela kahle angazi nami ukuthi ngenzeni uyangisukela
ayikho into engenzeni athola ukuthi wenzeni ngomntanakhe athola ukuthi wena nomntanakhe nenzani angazi shem
enhle kimi anyakuzo bhuti ya ngichile kusile nje ngisamela samona ya ngizodlula kakho wenshaba uda
Detective. Yebo detective.
Yazi njengoba si off detective ndoko ngibheka la madokets la. Ende kuneli one leli ngalitholi ngathi lilahlekile. Mara ish ende lona yilelweluleke kakhulu yazi. Mara ngazi yazi mhlambe siyenze iplan Monday hey.
Ya ngizocheka nami ukuthi anginalo linye la kule computer.
Okay yeah mangabe utholile ngicela ungifixele lona. Yeah sobona na Monday.
Ya ngizobheka. Ya.
Hayibo. Yonwan. Hayibo. Mhlawana ngibona la. Endoda. Hayibo. Uwan. Hayibo. Emini kanje? Zongjela kahle namuntu namfana nje ngikulungisele zongjela kahle Wow imali yami saphuza yona namanje male ngawe ntonjini Okay uthi angikhomo baba ukuthi ubase yabona mfana hey manje ubando ubando ufunani hey baba ufunani ngitshele Wathithizela sisi. Ufunani la ndini? Ufunani? Oh, usuyazibambela yasilela. Usuyindoda. Ine. Sipumani sindoda yasilela ibhonza. He? Ufunani nje mkhiphe. Sisi. Ufunani la ndini? Ufunani? Oh, Mariam. Mali yamephuza. Ahambe kibo. Oh.
Yaya buda kusatshela ngenza amandla sasetshela abantu kusatshela. Eyona mfana. Manje imali yami uyenzeni?
Time ngitshele kangaka ngithebe ngiyiskiphi.
Ma ungalwi nami oqala, ungalwi nami oqala, ungalwi nami. Bangilwize imali yami ozithathlela yona. Imali yami uyenzeni mfana? Imali yami uyenzeni mfana?
Business na money, you made into my business in my money.
How man, baby, you just made love and then some jealous your hammer.
Next time, babe, I'm going to go with you. I'm going to go
with you. Okay, since you have a bag, I'm going to plan.
What?
I'm going to plan.
How? Money, Jalo.
How, baby, Maro? You shouldn't get naked now, Jalo.
Shh. How much money?
Maybe Lana for 20k.
Oh, 20k?
Lento ngitshelayo nenzi. Click time la kwenza kalenda.
Ayi, ngivayeni inyinkeza ngithola lektshele ngayo.
Yeah.
Sabuyisu sesizivele sengishayile.
Wena ungashaya time la ko, ungashaya time la ko 10,000. I'm fit now. Ah, fit time la ka last linjani? Fit time la ko lengkhulisi nya last. Ey. Time la ko ndoda vele lo ah, le yes. Ey lokhomba masimba mfit. My village when I love village is a shaisa. Neg and pin is a shaisa. Time when I compete and jale, it pays way man. I think I found losing man. Yeah, she must be out in the equality these days when I.
I'm fit. Time when I call up boy, I'm fit. I'm found a mama. Fit. In nyanyi, I'm fit. Nyanyi time when I call. And the man, the interest is mina nginalo iplan lokuthatha ngikusindise kulento lezi ezenzekayo. If wena uzovana.
Ya ngizovana.
Ya kunento ekumele ngiyimashe bese ngizokugaya wena. Ngizokubeck up nje lentwana yami. Time lakho phela ish put. La thola ngalento kahle serious ukuthi vele umshaye imali engaka 10,000. Yabo kube mfit bo umshaye enyana ah ndoda.
Ah ngishinkinga sona bengishode kakhulu ngithola. Malo mntwana naye besakhalela nimpahla lapha emola bomani natingcono ngihlamele netinzinyana so
oh amarazin ngihlanganise le plan ungawari backup sure backup
hayi mphela ngeke ngengikhona phela manje kanti why
hey
thokoza makhosi
hey sinabela sakho sesiphelile ndoda.
Kanjani makhosi?
Hey! Unukela ikhasi.
Elinjani so makhosi?
Hey! Kunomntwana osendleleni. Hey, sokuse uhlabele ngaye ndoda.
Makhosi.
Hey!
Makhosi.
Hey!
Hlabele ngaye makhosi.
Hlabela ngaye ndoda.
Hayi. Kimi nomuntu ngeke ngiphinde ngisebe hayi.
Ula kuzo ulo.
Yebaba, yebaba. Le, kuningilindile, kuningilindile. Kunini?
Hawu manje ngisaphuthumela apha somewhere.
Kheke ndafasa. Hamba kanjani manje?
Na, ngithule. Yeah, ufike ukuzidiliver manje.
Okay.
Yes, yeah.
Yeah. Yabona, akusathatha. Ebuti, sathatha. Ngikuba late. I've told jokes to the devil, made a clown cry a river. Where I come from, if a room we have fella. They kill you for a kishi dining room, na my camera. Buy a glitch, I'm over trailer, buy a quarter, mouse and zeller.
Lydia, you're serious. Not too pregnant.
Hey! Uthina ko? Umntu abantu. Ndandiyishiyo into yokuba nihlebe nowethuna uthuli.
As I try, I can no longer cry. Mara, why? Njel ukhiniso, look me in the eyes. Unga deny, if you sell impilo, there's butter on my slide. Unga be shy, you then uncut down, yet to shine. Banga cripple his spine. Uba pasope, labo swine. Banga na nyanyi design. Mope gizzi to bend a smile. And you share your each time. Baschel ugut bak ketchup blind. Yemba gie 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 fan. Yona ya bana yo le na nguze why. From upole gu sugar to the sweetest life. Kyafana bang sugele mina ngiphile right. Usanaga ngisithulela get my paper day and night. Ngoba isolwela umfundo ugcwele ucwila ama haters like.
Chin up when I'm done as a car. You are the one hits you come and pack the dishes. Kuthulana nami ngenze uma ke uma wakho mina hlala ndimhlala. Oh. Ukhathaza ngoba
ngi right bo ngi
hayish phela uyangazi ukuthi angifuna uma wakho lekuthula akekho uyephi usaphumile and mina usakwatile ngale ndaba yokuthi treatment nendaba yakho lokuthi
hey mama kahamba uziphonsa emfuleni bheka namanje nje ngiye esibhedlela akekho uma kanjani uma
kanjani
mina vele kahle kahle andifani ukuthi una manje ngoba you've been there for me all the time doing things for me uma angekho asejele ngathi nokuthi uboshwele nje
khuleka mina uma kuzoba right there ekhona ngesikhathi uzobe uzo understand ukuthi kwenzakalani bese uyaxola naye yabo
yazi angeke sase confused ukuthi kwenzakalani ingane yami phuma kanjani angazi yazi
awaruthuli uthi ngini brother
singakakhulumi naye lokho nje this whole incident happened
okay tumwenze ngikhofe yabo
sho
hi angisathi noma ngikulomusi
sanibonana emakhaya ukhulumayo nguThembi Samthembu okhulumela indaba zango 7 PM kutholakale ukuthi uLindiwe emdlalose waye esona ngeqala
lokudlala uThembi emdlalose
uthe uzofaka ukuthi uGolfinga
usebenzayabandakanyeka
kulesi sigameko amaphoyisa azobe aphenyisisa ngalesi sigameko sesizwe kwezinto
amefondo nje shubile ndoda ndoda duma manje sala edliye shubile ndoda manje 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 buthume
kungayiba kunasha amafoni transfer
eh akuhlangana nawo hlangana nawo phuma esikoleni wena
okay ba sure
kwazi kwenzani manje ngihambeni so. Hawu shuthi shubile. Futhi shuba ngempela.
Heba fetsu sengwinila I'm rap Pasizwe nga tinghambele mafila I'm rap Iskupu nga pasyo kising no kila I'm rap Asemkholila Nyang jijizu I'm rap Paman Heba fetsu sengwinila I'm rap Pasizwe nga tinghambele mafila
Maposa marilex marposa sisafika manje la batla bamanish
Mwene spiga ben
Kulega poza ame
I'm not going to be able to do it.
Yes. Okay.
Excellent, Jonas.
amaphoyisa ngithi la. Bengifuna ukuvula i-case actually. Kunomuntu othengisa ama drugs ePanel Peter. The address 41 248 90. Shishisani. Yes, he's in action right now. Like if you ngashishisa anga. Okay.
Siyabona lesi mina sihambe manje yabo. Mina sihambe lesi yabo, uma ngibheka amahanga endleleni yabo. Yabo ungawazi ucala ngabantu lapha lapha e-rank, ngithi ukufaka abantu abayithunyana thinyana sengihamba ngathi vele ngilahla abantu yabo. Ne ya
kanjani nje ngishona khona ifuke fiwa ngizoshona khona bathi kanyiwa sobona khona but ifuke awinwa songoba khona ndina nangitela kufa nitela kufa phela mina ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa mina ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa mina ngidela kufa cause ngisaphila ama keep moving noma ngamluthukela ama teaspoon Baba simina ngoba kulkhuni I hope yangibona ngimila ungangidubi ngithela kufa heaven no earth itafula le success akunadaba lokuthi nje litekwa kuphi sengiyavuma there ain't nobody stopping my way to impumelelo ngibe ngazi nokuthi uvela kuphi nganqamba indoda ithamba nganqamba indoda imthamba nganqamba indoda ikhandwe ngathi nganqaka indoda iphansi ngamana umzondo silwane cause ngilinqamla body part even now they can't figure me out ngilinqamla igodlu khaya Ifuke yafiwa ngizoshona khona Bathi kanyiwa sobona khona But ifuke awinwa songoba khona Phela mina ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa Phela mina ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa mina ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa phela mina ngidela kufa ngidela kufa ngidela kufa mina ngidela kufa